niteka gusubira guhura namwe bakunzi b'ibiganiro byacu ndabaramukije ndabahanikaze murano makuru mu Kirundi tugiye guhera ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Umuyobozi mukuru w'ihinguriro ry'isukari Sosumo aremeza ko mu ndwi zibiri isukari izoba yasubiye kuboneka mu gihugu, akaba yabishikirije kuri wa kabiri ariko aratanga zisekeza rigira 36 ryo guhingura isukari. Baragabisha ko bashobora guhagarika akazi kuva ku igenekerezo rya 26 kuno kwezi n'abakozi bo mu kigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya amaraso Centes basanzwe bahurikiye muri sendika Sinapa, basaba gutunganirizwa mu bijyanye n'uturusho nk'uko itegeko ry'umukuru w'igihugu ribivuga. Mugume hagufi kuko aya n'ayandi mura yakurikira mu kanya. Ndasubiye kubaramutsa umukuru w'inama nkenguza mateka ngo ararajwe ishinga n'ibibazo bijanye no kwiyunguruza mu gihugu. Emmanuel Sinzohagera yifuje kumenya icyo ubushikiranganji bujejwe gutwara abantu n'ibintu buriko burakora kubijanye n'abantu bikika mukiza mukuza baraduza ibiciro vyo kwiyunguruza, abusaba gukorana n'ubushikiranganji bujeje intwara yo hagati mu gihugu kugira ngo burabe ko bwo kwemerera amapikipiki agasubira gushika hagati mu gisagara. Ni inkuru tubaza Sheila Irambona.
Kuva mu cyankuzo gushika Bujumbura itike 80 miru ni alegusa no kuvuga arero tour ni 60 mine mu bamushikiranganje mubona by'ukuri abene gihugu bagiye kuza bariyunguruza gute.
Imbere y'abakenguza amateka, umukuru w'inama nkenguza amateka yarerekanye makenga afise ku kibazo cyo kuyunguruza gihanze igihugu, akaba kandi yaniguye ko hari abikika mukiza mu kuduza igiciro c'itike ryo kuyunguruza, n'ivyo navyo bikaba biba mu gihe ubushikiranganje bujejwe kuyunguruza ataco bubivuga ko, akaba yabajije umushikiranganje ko bariko baratorera umuti ico kibazo.
Uno munsi baraduza ibiciro ukuri kwamye atacamira namwe nk'ubushikiranganje menga mwarabihebye nta kontrole mu gifise bisi ubugeze ku 2,500 mwumvise naho nyine bakagutaho bashatse taxi ni 30,000 nk'ubushikiranganje bujejwe by'ukuri kuregremanta iby'ibiciro byo kwiyunguruza mwebwe nta vadosorti mubona.
Ikindi casabwe n'uwurongoye inama nkenguza amateka niko ubushikiranganje bujejwe gutwara abantu n'ibintu gukorana n'ubushikiranganje bujejwe intwaro kugira bemerere amataxi moto kugira bashobore kunguruza abantu gushika mu gisagara.
Kimbure iyo muvugana n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mwari kuraba ingene amamoto ashobora kunguruza abanyeshure akabashikana muri vire hajya bakagira iyo mesure yetuma abantu bashobora gugugu gukora bagakoresha le moyeze zoshoboka ko abantu barangura imirimo mugabe mwebwe nk'ubushikiranganje umengana mwebwe siho muri nta nico twumva muvuga.
Kuri ivyo umushikiranganje Marie Chantal Njimbere akaba yemeje ko ubushikiranganje arongoye buriko burakora
ariko mwumve yuko numwitwara ariko dufise ndetse ku munsi wa kane n'umunsi wa gatanu twirirwanye n'abatransporteurs bose turiko turaraba iki kibazo nyene aho twari dufise inama novuga yamaze iminsi ibiri aho twari kumwe n'abakorera muri secteur ya transport ndetse na chambre sectorielle iri muri CFCIB iraba abatransporteurs kugira ngo turabe mbega izi mesures transitoires zofatwa n'izahe canke izari zisanzwe zihari twoshimangira ko n'izahe kugira ngo dushobore kuramira bene igihugu canke twevita ama speculation aba hijya no hino rero nashinagira mvuge yuko mu gushikira nganje ntitwicaye hari bikogwa hari babiriko birakogwa hari nibindi kuvyukuri bisaba ko dukorana n'ubundi bishikiranganje ariko mumve yuko numwitwara ariko wa leta
tubamenyeshe ko urunani mpuzamasendika ko sibu gwari gwarashikirije igisabo nk'ico cerekeye amamoto mu gihe hahimbazwa umunsi mukuru w'abakozi kwigenekerezo rya mbere ry'ukwezi kwa gatanu no mwaka
Sheira irambona urakenuye ibibanza vy'ubuhinga bituma igihugu gitera imbere bihabwa abanyamugambwe biri mu bituma imigambi y'umukuru w'igihugu itaranguka neza umwihwezo w'umugambwe Sahwanya Frodebu ufatiye ku myaka ine iheze Burundi buronse indongozi nshasha Fenias Nigaba icegera cy'umukuru w'umugambwe akaba n'umuvugizi wabo asaba kubuzi bwo tangwa hisunzwe ubuhinga hamwe n'ubumenyi
ijambo rikomeye umukuru w'igihugu yashimikirako ryavuga ko umunwa wose uronke icufungura mufuko uronke amahera cyo niyo jambo ryari imbere ya byose rero inyuma y'imyaka ine mbega umunwa wose urafite icufungura mufuko wose afise amafaranga umugambo Sahwanya Frodebu turabona ko icyo cyifuzo cy'umukuru w'igihugu kitashitswe ko kuko turabye hijya no hino abarundi bari mu bukene butagira izina kandi umuntu yakenye icyo gufungura ko gica kibura icyo kivugo turabona ko cyari cyiza ariko nticyashoboye gushikwa ko
cyo bavyamfiriye
ubwa mbere umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ariko aravuga ama discours ukumva ni meza cyane ariko hageze ko ayo ma discours ashigwa mu ngiro turabona ko hacaba intambamye tukarindira tukabura ni kuvuga ko twibaza ko ho bariho abantu batabikora nkuko abitegetse biraboneka mu majambo ashikiriza ko yipfuza ko byogenda neza mugabo rwarindira nyine bijya mu ngiro kabura ikindi naco nuko usanga hariho abakozi babishoboye bataronka ku kazi ngo nuko badasanga umugambwe ibyo bigacha bituma rero ubwa buhinga bari bafise bari kuza gukoresha kugira ngo igihugu gishobore gutera intambwe nibabukoreje ni kuvuga igihe kubira cya politiki nayo nyene dere mu bintu bishobora gutuma iyo mugambwe idashobora gushikwa imbere ikindi cya gatatu twibaza abahora badufasha turabona ko amafaranga yahora aza kugira ngo aterere kubijyanye na budget y'igihugu cyo twita budgetaire ajya amafaranga ntakiza gacha bituma rero imigambi koma komite ashobora kurangwa kubera nta mafaranga bahari baba barabitegekanije mugabo akabona amafaranga ariko izo ntizateza kuba intambamye nk'ibyine urundi bufashanye n'amakungu nuko bo kumvikana ibyo babasaba bakabikora kugira ngo amafaranga aze hama icyo kijyanye n'abahinga nta mu Burundi baruzuye mu migambwe yose mu madini yose mu bitsina byose akase bagafasha Burundi bugatera imbere hatutsinzwe imigambwe akisunga ubushobozi bw'umuntu ikindi naco nibaza ko abamukikuje nabo nyene nibaza kababona yaba hariho ababikora ngo katabisha aka nabo nyene yategerezwa kubigizayo kugira ngo azane abantu bakora ibyo barundi bashaka
mu ndwi zibiri isukari ihinguwe n'ihinguriro sosumo izoba yabonetse mu gihugu nivyashikirijwe n'umuyobozi mukuru wa sosumo kuri uyu wa kabiri ariko atanguza icese isekeza rigira 36 cyo guhingura isukari General Major Aloyse Ndayikengurukiye akaba yanamenyesheje ko mu migambi ya kazoza harimo kwagura iryo hinguriro ngo rishobore gutanga umwimbu ugera ku matone 30 n'inkuru tubaza Evariste Nzikobanya
Yohoni ni kimenyetso cerekana ko kuva kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 18 kwezi kwa gatandatu umwaka 2024 ihinguriro sosumo yatanguye guhingura isukari gushika muri Kigarama uno mwaka Karakanyamuneza ku bakozi no ku muyobozi mukuru wa sosumo yatanguje ico gikorwa General Major Aloyse Ndayikengurukiye akaba yaboneho akajyo ko kuremesha abihereza isukari ko mu ndwi zibiri bazosubira kumviriza akanovera k'isukari ihinguwe na sosumo
isukari mu bisanzwe twadusanzwe twitanga twatanga yidukura hanze mugabo ubu tugomba dusahirize yitwikorera birasaba kumbure umwanya mutoyi inkindwi nka zibiri kugira tushobore kubanza kugira stock ikwiye mugabo muri uwo mwanya turafise iyo tuzaba turabaye n'igihugu rero nta borema mu minsi mikeyi mu ndwi nk'imwe cyangwa zibiri tuzotangura tubahe agasukari kaso sumu.
Ikanaba kora igikorwa cyo gucibikaju baronka akazi aruko isekeza ritanguye bamenyesha ko bagiye kwikenura. Uno musore azwi ku izina rya niyo mwungere Egide aturuka mu ntara ya Gitega.
Kuri turabishima kose sumo iradufasha mu cyamake twese turakora aha turakoze beshi. Meshi bava mu ntara zitandukanye igihuwa n'icyarangira igihuwa duhejeje gusarura igikaju turiteka impembo turahembwa no kuvuga nyuma yo gupfunga mu meza abiri batubikira agashahara no kuvuga haba mu miryango karadufasha mu kwikenura mu bintu byose tubadukeneye.
Ihinguriro Susumo yiteze guhingura isukari mu bikaju bingana n'amatoni 2,270 bizovamwo amatoni 2,200 by'isukari nk'uko bishikirizwa na Jean-Claude Ntwari umuyobozi w'uburimyi muri iryo hinguriro akavuga ariko ko kugira umwimbu duge ihinguriro rikwiye kwagugwa.
Icyo bisaba kugira tubananye twagura nuko izina nanyene yo kwagugwa gatoro nk'ubushobozi bw'uko amafaranga yagiye mu iyo mirima ashobora kugaruka. Murumva yuko tumye twagura tuje dukora tuko turahomba ariko tuma twagura bukebuke aho dushobora mugabo umurindi si nk'uko tuba tuko turagura na izina yamaze kwagugwa.
Ubuyobozi bukuru bwa Sosumo bugasaba leta kuronsa iryo hinguriro ry'isukari igitoro gikwiye kugira isekeza rigira 36 ryo guhingura isukari rizorangire neza.
Rakoze Variste nziko banyanka abakozi b'ikigo c'igihugu kijejwe kwegeranya maraso CNTS bahurikiye muri sendika SINAPA baragabisha ko bashobora guhagarika imirimo kuva ku igenekerezo rya 2026 uku kwezi bakaba mwikete barungikiye inzego zitandukanye basaba gutunganirizwa mu bijanye n'uturusho nkuko itegeko ry'umukuru w'igihugu ribivuga. Donatien Nzosaba ajeje ubisata byo kwa muganga bifise amategeko abigenga avuga ko bidatahuritse igituma badatunganirizwa nkuko vyabaye mu bindi bisata.
Twa depoje ro préavido grève kubera ikibazo dufise kibazo cyo muri mu kigo kijejwe gutororokanya no gukwiragiza amaraso mu bitaro byose yakeneye. Icyo kibazo rero gifatiye kukunta abakozi b'iki kigo batatonganirijwe ku bintu bijanye n'imishahara kuva mu kwezi kwa gatanu. Urazi ko leta yarahagaritse uturusho ku bakozi bose ba leta mugabo umuteho ry'umukuru w'igihugu ryarasohotse mu kwezi kwa gatatu rivuga yuko abakozi bose botunganirizwa utwo turusho bagasubira bakaturonswa mbere bakaturonswa kuva mu kwezi kw'indwi kw'2023. Harasohotse mbere n'itegeko ry'umushikiranganji ajejwe ikigega cya leta aho ryategeka abashikiranganji bose yuko bashyira mu ngiro iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu mu kuronsa abakozi imishahara n'uturusho bijyanye two kuva mu kwezi kwa kwindwi kw'2023. Ivyo rero bigakogwa bigasohokana n'imishahara y'ukwezi kwa gatanu. Ivyo vyarakozwe ku bisata vyose byo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu ndetse no mu bundi bushikiranganji nk'ubushikiranganji bw'ubutungane. Rero mu kigo CNTS ivyo gushika kuri iyi saha ntibirakogwa. Muca mwumva yuko gushika kuri iyi saha abakozi ba CNTS ntibarashobora kuronswa umushahara w'ukwezi kwa gatanu. Muzi ingene rero ubuzima bwifashe muri iki gihe. Twahisemo rero gutanga iyi préavido grève kubera tubona ko amazi ariko ararenga inkombe. Iki kibazo twarakivuganye cyane n'umuyobozi mukuru aturongoye aratubwira ibyo ariko arakora. Yaratubwiye rero yuko ikibazo yanagishikirije umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida. Iki kibazo cyaranashikirijwe n'umuntu atwara komisiyo iri kwa nyakubahwa umushikiranganji wa mbere w'u Burundi. Iyo komisiyo yari ijejwe kuza gufasha mu itunganywa ry'iyo mishahara n'utwo turusho. Kidutangaza rero no kugushika ubu gushika uyu munsi turiho turavugana tubona ko atakiriko kirakogwa ku kijyanye n'ukuronswa imishahara abakozi. Mu byo twasabye muri iyo préavido grève twasabye yuko abakozi ba CNTS batunganirizwa nk'uko nyakubahwa umukuru w'igihugu yabiteye ku mukono kabibohora nk'uko kandi urwandiko rw'umushikiranganje w'ikigega cya leta rwategetse abashikiranganje bose yuko bashyira mu ngiro icyo tegeko ry'umukuru w'igihugu. Ikiringo twatanze cyatanguye kuva ejo itariki 18 kizoherana n'itariki 25, no kuvuga yuko ku itariki 26 abantu baturongoye abafise ububasha bwo gutorera umuti icyo kibazo atakintu barakora tuzotangura guhagarika akazi nk'uko amategeko ari muri code de travail abiturekure.
Tugume muri ico gisata cy'amagara y'abantu tubamenyesha ko igikogwa cyo gucandaga abana indwara ya gasama citabiriwe ku rugero rushimishije ku bitaro by'akarere biri muri zone ya Kamenge mu gisagara cya Bujumbura nkuko vyemezwa n'ujejwe gukurikirana ibijanye n'icanco aho kuri ivyo bitaro mu gihe bitegekanijwe ko iryo sekeza ryatanguye ku munsi wa kane w'indwi iheze rirangirana n'uyu wa gatatu. Hari bamwe mu bavyeyi bemeza ko bacerewe gucandagisha abana babo kubera ko bataronse amakuru akwiriye. N'inkuru tubaza Jean-Marie Vianney Ngendakumana.
Kuri kwivuriro ry'akarere beshi bita kwa Ntiba riri muri zone ya Kamenge mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura, twasanze bamwe mu bavyeyi baje gucandagisha abana babo kugira bakingire indwara y'agasama. Bavuga ko bashimishwa n'uko urwo rucanco ruzotuma abana babo bakurana amagara meza.
Hari umuntu atokumva kamara ko gucandagisha umwana utamucandagije niwe bigaruka ko none agwaye kabari we bica bizako.
Dushimisha kuko umwana yumukingije indwara mugihe bibona ko bikenewe niyagwaye nasinzikara. Tumutanye kwa muganga biraborohera kubera bari rose rucanco rukenewe.
Abavyeyi bamenyesha ko icyatumye bate bakuza gucandagisha ibibondo byabo ari uko batari bamenya hakiri kare ko ariko araba isekeza ryo gucandaga ibibondo kugira bikingigwe indwara y'agasama.
Je nani byo nari namenye kwanza.
Nyumvira kiradi.
Nayo mbira je ndafise umwanya wo kumvira iradi. Kemba ndi ku isoko. Oya ba dinditse barabara bararika muhira bararize ndabyumva ndamuza.
Just na nabimenye. Ntsinda nabandeje.
Andre Nduwimana ajejwe gukurikirana ibijanye n'incanco kuri ivyo bitaro avuga ko abantu ko bitabiriye cyo gikorwa ku rugero rushimishije aho ku munsi wa mbere bakiriye abantu benshi cyane ibyatumye baca basaba abandi baganga baza kubafasha bavuye ku bindi bitaro.
Abantu barabyitabiriye yego ku rwego mbere tutari tuziga uburyo twarageze naho turengerwa turasaba n'abandi baza kudufasha gucandaga abaganga. Kwa hivyo abari kuyo site twari baki ntabwo twari gushobora gucanda ariko hamaze kuza abandi byaciye bikunda birashoboka yuko tubanyarukiriza imirongo icirahagarara bakuja agashika canda bagaca ataha.
Muganga Nduwimana ahanura abavyeyi kuboza barijukira gucandagisha abana babo mu gihe cyose bababonye ko bimenyetso by'indwara y'agasama.
Abantu bahanura yuko boza baracandagisha abana babo kuko hari indwara y'agasama ni indwara ifata abana bato bato kandi anini irije. Rero twobahanura bakaza barituri ibitaro mu gihe babonye uwo wese afise ibimenyetso bijanye n'agasama kugira ngo ivuriro rimufashe.
Isekeza ryo gucandaga abana kugira bakingigwe indwara y'agasama rikaba ryatanguye ku munsi wa kane w'indwi iheze rikaba ryarangiye kuri uno wa gatatu. Muri iryo sekeza abana barenga gato umuriyoni bafise kuva ku mezi atandatu gushika ku myaka itanu akaba aribo baronkejwe mu Burundi bwose urucanco rubakingira iyo ndwara y'agasama.
Akoze na Jean-Marie Vianney Ngendakumana bakoze na bagenzanje bandi bose bafashije kugira no makuru twabashikirije aboneke ni hano duciye dusozerera aho twari twabateguriye kuri uno munsi. Nk'abandi bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye mubandanye muhimbagwa n'ibiganiro byacu.